iSanitizer yimveliso esetyenziswa ukubulala intsholongwane. Kodwa kubonakala ngathi ingingqi iSanitizer ayililandeli igama layo. Kuhlala ngoxalathelwano, kumdaka, kuyingozi kwimpilo. Abahlali bathi bangena kulo mhlaba emva kokuba bengazange bakwazi ukubhatala imiqesho yabo kwaLanga.
Kuthiwa siyiwinile nge-4 ka-December. Then kwathiwa umasipala ke ngoku sizawuhlala ngokusemthethweni apha, sanikwa ileta leyo. Kwathiwa xa kufika usithi esichithela ze siveze loo leta, then umasipala uzasizisela i-service the rivers.
Lo mfula ulapha usetyenziswa njengendawo yenkunkuma neyelindle.
Into esisokolisayo asinazithoyilethi, sizithuma emapheyileni siyogalela ezidreyini nezikufutshane nasebruce. Into esisokolisayo ngumbane, ngamanzi, ngoba aba bakufutshane bafuni singeneko zabo phaa.
Ukuze kubekho imeko utshintsho, sifuna utshintsho sikakhulu, sifuna impangelo. Siyabona weSilockdown imene vala urhulumente, siyasihla kancinci kancinci, size sande kakhulu apha elokishini.
Isixeko saseKapa sithi siyabethakala epokothweni. Bathi zindawo zokugobityholo ezingama-53 ezithe zamiselwa sukela ukuqala kukumanxi kwentshukumo.
Sithe ke sawuba nalo mcelimngeni, sabhalela ke kuzwelonke kuminister uSisulu ukuba angenelele, ngoba sisixeko asinawo amandla nemali yokuthi sise ezinkonzo ngokufanelekileyo kwezi ndawo zithe zavela zamiliselwa ngokungekho semthethweni.
Akukabikho xesha ke liqingqiweyo lokuba bangasifumana nini isiqabu abahlali kule meko. Lo mfula ulapha emva kwam, kulapho abahlali balapha bachitha khona amabhakethi wabo. Bathi oku kuyabahlisa izidima yaye kubeka neempilo zabo emngciphekweni. Bacela ungenelelo olukhawulezileyo. Thule Joga, kwiindaba ze-SABC, ndiseSanitizer kwaLanga, eKapa.